abatari bake bakomeje kugira ico bavuga ku matora y'umukuru w'igihugu aha muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Ibintu bike namutse ko n'ubwo ni umushinga nahe n'umuntu wa sotima nibaza ko azogendera Afrika n'ibindi bihugu kubera ashaka imigenderanire myiza hamwe na Amerika. Nta nkeka mfise yuko Joe Biden azogerageza gusubira kunga ubumwe bukagaruka.
Uyu ni Madame Letitia Mizero Hera Rudze yari yagerageje kwitoza ngo abe umukenguza amateka muri Sena ya leta ya North Dakota, ariko ntiyaronka ayo mahigwe. Aha aravuga ico yizeye kuri Joe Biden niwe yaramuka atanguye amabanga yiwe nka perezida wa 46 wa leta zunze ubumwe za Amerika. Muri kino kiganiro muraza kumva kandi ico bamwe mu bahuze bayoboye leta zunze ubumwe za Amerika bagona kuri ano matora. Tubafitiye kandi n'amakuru avugwa mu gisata cha sport mube hafi y'amaradio yanyu kugira ngo ntaze kubacika. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko umugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire agezwe hirya nino ku isi. Aloise, mwaramutse, mikro ni gwawe.
Mwaramutse Diane. Umurepublikane yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Walter Bush ejo ku munsi w'Imana yarakeje uwatsinze amatora yo mu ndwi iheze Joe Biden, avuga ko uwo mudemokrate yatowe yatsindiye akaryo ko kuyobora no gushyira hamwe igihugu. Perezida Bush yatwaye Amerika kuva muri 2001 gushika mu 2009. Yavuze ko afise ivyo adahuriza ko na Joe Biden muri politike, ariko ko amusengeye kugira aze aroranirwe. Yavuze kandi ko yiteze kuzomufasha mu buryo ubucanke ubundi uko azoba ashoboye. Perezida Bush kandi yaratelefonye uwuzobicegera cha perezida Kamala Harris aranamukeza. Bush yavuze ko ashimiye Biden ku butumwa yashikirije bwo gukunda igihugu ku mugoroba ku munsi wa gatandatu, igihe yariko avuga ko yatsinze perezida ariho iki gihe umurepublikane Donald Trump. Inyuma y'iminsi ine haharurwa amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri hamwe n'amajwi y'abandi batoye mu ndwi z'imbere yaho. Tukivuga kuri ayo matora, abategetsi bo ku mugabane wa Buraya baragize icyo bashikirije mu buryo bwo gushyigikira bongera barakeza Joe Biden ku ntsinzi yiwe kuri Donald Trump mu matora yabaye muri Amerika. Bongeye baranakeza uzoba ari cegera ciwe Kamala Harris ku ntambuko yinjiyemo. Inyuma y'iminsi bari bamaze barindiriye irangira ryo guharura amajwi, umugabane wa Buraya ufise ibyizigiro ko hagiye kuba ibihe bishasha by'imigenderanire na Amerika. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Buraya umufasoni Ursula von der Leyen yarakeje abagiye kuzoba abategetsi bashasha ba Amerika. Yavuze ko ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari inshuti kandi bafise ibyo bakorera hamwe. Perezida w'inama nshinga amateka ya Buraya David Sassoli yavuze ko isi ikeneye imigenderano ikomeye hagati y'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe no kongera kuvugurura imigenderanire izoshobora guhangana n'ibibazo by'iki gihe. Abandi n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, chanceliye w'Ubudagi Angela Merkel, perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu barashimikiye ku migenderanire myiza bifuza ko yokomera kuri iyi leta nshasha igiye gutwara Amerika. Ku mugabane wa Afrika, abanyagihugu baharugwa mu majana barataye imihana yabo mu ntara iri mu manuka bushira uburengero bwa Kamerune ahavugwa ururimi rw'Icyongereza. Ni nyuma y'aho abarobeli bahatereye bakica umukuru waho baganaturira ikirimba ciwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Abakuru b'iyo mihana bakekwa gukorana na leta nkuru ya Kamerune mu kurwanya abarobeli baratewe n'abakekwa ko ari abarobeli nyene. Kuva iyo ntambara abakuru b'imihana barenga 11 nibo bamaze kwicwa, abandi 17 banyurujwe ariko barongeye kurekurwa. Muri Ethiopia, umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed yarasubirije umukuru w'ibiro bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana mu gihe ibitigiri by'abasirikare bakomerekera ku rugamba byiyongera mu mishamirano imaze iminsi itanu mu ntara ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu. Abi kandi yasabye amakungu gutahura ibikorwa bya gisirikare yatanguje mu ndwi iheze k'umugambwe TPLF utwara iyo ntara yawagirije kurondera guhungabanya igihugu. Papa Francisco yasabye Ethiopia kwirinda intambara iciye mu bigwanisho, abasaba gusenga no kuganira hagati yabo. Mukuru w'intara ya Tigrinya Debre Mikaeli yasabye umuryango umwe bwa Afrika kwerekana uruhara rwawo mu kubuza Ethiopia kugwa mu ntambara hagati y'abenegihugu. Aya makuru atangajwe mu gihe abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri icyo gihugu bavugiye ko abasirikare hafi jana bariko baravugwa ibikomere mu bitaro byo mu ntara ya Amhara.
Urakoze Aloyize Bigirimana kuri ayo makuru yose wadutorokanije. Wongera uradutegurira abumvishuri rya Amerika. Ndayibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda mushobora kuyumva ku 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19.22. Ahandi musanga ijwi rya Amerika ni kuri YouTube, Twitter na Instagram, tutibagiye Facebook ariyo radio yacu VOA. Mukanya turakomeza n'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Nari nabiciye ku masonga nkitangura, abatari bake babandanya kugira icyo bashikirije ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamerika kazi akomoka mu Burundi, Letitia Mizero Herald, yari yaragerageje kwitoza ngo abe umukenguza amateka muri Sena ya Leta ya North Dakota, ariko ntiyaronse ayo mahigwe. Mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, Madame Letitia yavuze ko uko biri kose yishimiye amajwi umugambwe we w'abademokrate waronse, kandi ko nubwo atatsinze amatora uko yari abyizeye we hari byinshi yakuye mu kwiyamamaza kwiwe.
Sinatsindiye intebe y'ubusenatrice nkuko nabyifuza, mugabo sinabifashe nabi, sinabifashe ko ari umwanya watakaye, nabifashe ko atari igihe cavyo. Yuko mu kirundi turavuga kandi ko atawuvuka rimwe ngo yuzure ingovi. Ubwa mbere nari nitojeje, hariho ibintu byinshi nahigiye, hariho abantu benshi namenyanye nabo bashobora kuzamfasha ninaramuka nisemo gusubira kwitoza canke mu kazi kose ndiko ndabandanya ko gufasha abanyagihugu naha muri komunote mbayemo. Nabifashe neza kubera nibaza ko nahakuriye en tant que politicien n'umuntu ashaka gukora ibintu bya politiki narahakuriye cyane. Hanyuma biranezereje kubona atari umwanya natwatakaye.
Nibutse abumva ijwi rya Amerika ko ishyaka ry'abademokrate ukomokamo ryabunye President Joe Biden ndetse n'umwungirije Kamala Harris, ibyo byo birakunejeje?
Nivyo vyanezereje cyane kubona kandida wanje w'umugambi wanje yatsinze. Vyanezereje kubera nzi ko ari umushinga ntahe, kuko tuvuga mu Kirundi abantu benshi batavukiye ngaha nkanje cyane navuga bavuye mu bihugu bindi muri iyi myaka yavuga ngaha muri Amerika, twari dufite ubwoba butari bukeyi buvuye ku uyu president avuye Donald Trump yakoresha gutera ubwoba abantu bamwe bamwabwira ko bakwiye gutinya abanyamahanga cyane ugasanga avuga amajambo divisa agitanya biranezereje kubona Joe Biden yatsinze kubera nibaza ko ari umuntu azogarukana ubushinganahe mu gihugu kandi azogerageza kutwunga dusubize hamwe abanyagihugu bose adakuye atavanguye nico kintu kinini yanishimiye.
Perezida mushya wa Amerika Joe Biden uramuzi mwarabonanye, niki Afurika yamutegerezaho cyane cyane ko wasimbuye Donald Trump atigeze akoze ikirenge muri Afurika?
Perezida Joe Biden ndamaze cyamaze guhura n'umugabo sinovuga ko ndamuzi. Icyo nababwira ni uko ibintu bike ndamuzi ko nukanye ibintu nuvuga ni umushinganahe, ni umuntu wasutima, ni umuntu ashaka ubumwe, ni umuntu nibaza ko azogendera Afurika n'ibindi bihugu kubera ashaka imigenderanire myiza hamwe na Amerika, azosubira kuyubaka imigenderanire Amerika Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziriko zirata cyane zataye kubera umuperezida twahorana. Nta nkeka mfise yuko Joe Biden azogerageza gusubira kunga ubumwe bukagaruka. Ndafise icyizere kinini.
Letitia Mizero Helerud, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.
Tukivuga ku vy'amatora muri Amerika, mugenzi wacu Aloise Bigirimana nawe yavuganye n'umunyamerika akomoka mu Rwanda ariwe Brian Thompson, akaba aba mu gisagara ca Atlanta muri leta ya Georgia mu majefu y'igihugu. Amubaza uko yakiriye ijambo rya Joe Biden yavuze ku munsi wa gatandatu mu ijoro yemanga ko ari we yegukanye intsinzi.
Yari ijambo rikomeye cyane kandi rihumuriza abene gihugu ko bagomba kwitegura amahoro mu gihe kizaza, mu gihe azaba yafashe ubutegetsi bwa nyabyo ku itariki 20 z'ukwa mbere muri 2021. Ryari ijambo rikomeye kandi iyo wamurebaga abonaga ko nawe ari ibintu ashyize ku mutima nyuma y'imyaka ine twari tumaze turi mu gihiragiro cy'ibibazo byinshi byatewe n'uyu muperezida uvuyeho.
Egome bwana Thompson, uretse iryo jambo Biden yavuze ku munsi wa gatandatu mwiteze iki none kuri intsinzi mu minsi mike iri imbere?
Ibyo twiteze ni byinshi, ni byinshi ku giti cyanjye navuga ko bikabije no kuba byinshi kandi n'abandi ari abenegihugu hano muri Amerika no ku isi ndetse ndacyaka ko biteguye byinshi kuko amahoro abonaga atari menshi muri kino muri na myaka ine ishize. Amahoro yagiye aba make mu gihugu ndetse n'amahanga akagera hanze. Hari hayeho ibindi bibazo byo mu buvuzi kubera COVID-19 ibaho, ariko ubutegetsi bushaka gusa naho yubikira kugira ngo abantu batamenya uko bigenda. Ubwo nkakeka ko muri no myaka igiye kuza hazabaho impinduka y'ukuntu noneho hazabaho ingamba zikomeye cyane ku buryo iki cyorezo twazagira icyo tugikoraho. Habayeho ubwicanyi bukabije bwa twakita abanyakamwe, ubwo no kuba minority ariko cyane cyane ku birabura. Ndabonaga nkaho nta demokrasi n'imwe yari ikiriho, nta uburenganzira bw'umuntu bwa bukiriho. Ubwo rero kubona gutera ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bugiye bugaruka hano, umwirabura akagenda ko mu nzira yumva ko afite amahoro, ubwo ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane kiyitegeje.
Hari Abanyamerika barenga imiliyoni 70 biboneka yuko batoye Donald Trump, none musanga Joe Biden na Kamala Harris bagiye kuzokorana, bazokora iki kugira ngo banezereze abo bantu barenga imiliyoni 70 batabatoye?
Abo bantu kubanezeza ni ibintu bikomeye. Ubwo nagira ngo mbwire ko mukanya umukobwa wanjye yari mu modokari noneho abona bamwe muri abo ngabo izo miliyoni 70 ngo bafashe umuhanda mbese bigaragambya nka kwa kundi kwintera hamwe ise cyangwa se kwibindi mu bindi bihugu kuntu bakora ibintu by'iterabwoba iyo rero kugira ngo nezereze nk'abantu nabariya twita abaweza ngo ni bikorwa bibi cyane ni ibintu bikomeye ariko bizakunda kuko nyeza ko uyu ni umujinya bafite w'impinduka zibaye kano kanya ariko uko iminsi igenda izagenda yiyongera bazabyemera.
Ikigwa mubona aya matora yokwereka isi canke abanyamerika ubwabo n'icahe
icyo yabireka nuko icya mbere no kubanza gufata waba umuyobozi uwariwe wese metoravuga cyane cyane hano muri kimara leta zombi za Amerika yuko umuyobozi uwariwe wese agomba kumenya icyatumye ayoborwa akamuyobozi hatwe kwabirabura n'abandi banyakamwe muri cyano gihugu icyo twiteze cyane nuko tugiye kugira agahenge ko kubona umukuru w'igihugu atatwumva ahubwo ashaka kuduteza abantu nk'abariya bitwara nk'ubitwara ukundi kuntu amahanga yo nayo ni ngombwa ko azagira icyizere kuko ntabwo ari twebwe twenyine yahohoteraga amahanga.
Brian Thompson ni umunyamerika yamuka mu gihugu cy'u Rwanda akaba muri leta ya Georgia turabashimiye muri aka kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
None Joe Biden mwumva yemanze ko ariwe perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuntu ki mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana amutubwire agaruka hanini ku rugendo rwiwe rwa politiki.
Joe Biden wabaye vice president wa Amerika akaba n'umudemokrata umaze imyaka hafi 50 agirirwa icyizere n'ishyaka rye niwe ushobora gutsindira kuyobora Amerika araba bigezeho ku nshuro ya gatatu abigerageje ubwo azaba arahira ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha azaba abaye president wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba aciye agahigo kuko bari uyoboye igihugu cy'igihangange akuze kurusha abamubanjirije bose asimbuye Trump winjiye mu biro by'umukuru w'igihugu White House afite imyaka 70 y'amavuko. Biden yahataniye kuyobora Amerika bwa mbere mu 1988 aratsindwa mu 2008 nabwo abigerageje ntibyamuhira. Joe Biden yabaye umusenateri igihe cy'imyaka 36 ahagarariye leta ya Delaware leta itari ngari cyane iherereye mu burasirazuba bw'igihugu aba vice president Barack Obama mu myaka 8 ndetse yatsinze abandi bantu basaga 10 bahataniraga guhagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uyu mwaka wa 2020. Muri iki gihe cyorezo cya virusi ya corona gica ibintu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden yakoresheje uburyo butigeze bukoreshwa n'undi mu kwiyamamaza mu mateka ya vuba yirinze guhuriza hamwe ibihumbi by'abaturage ngo abireherezeho yihitiramo kujya aganiriza abantu bake cyane ku buryo hagati y'umuntu n'undi haba harimo intera nibura ya metero ebyiri kandi bose bambaye utwenda dupfuka umunwa n'amazuru. Imbwirwaruhame z'inyinshi kandi yazivugiraga hafi y'urugo rwe muri Leta ya Delaware. Biden ntiyahwemye kunenga cyane uburyo Trump yitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona ndetse avuga ko Trump adakwiye gukomeza kuyobora iki gihugu kimaze gufama abasaga 236,000. Imibare itangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins irerekana ko virusi ya corona imaze guhitana abantu benshi muri Amerika kurusha ahandi hose ku isi. Ni kimwe mu byo Biden ashingiraho avuga ko Trump yananiwe guhangana n'iki cyorezo amanika amaboko. Ingingo ku mpinduka zishobora gukorwa mu gihe Biden yabatsinze amatora yagiye uhimpa bw'abakandida bombi biyamamazaga. Trump avuga ko Biden ari umunyapolitiki w'umwuga kandi ko azagendera ku bitekerezo by'abademokrate bifuza ko leta izajya yishingira ikiguzi cy'ubuvuzi. Ibi Biden yarabihakanye ariko avuga ko azavugurura gahunda yo guteza imbere ubuvuzi ku batishoboye yari yarashyizweho mu 2010 ku butegetsi bwa Barack Obama. Biden avuga ko naramuka atowe azashyiraho komite ihuriweho n'amashyaka yombi kugira ngo isuzume neza amavugurura mu by'ubuvuzi yemejwe n'urukiko. Cyakora ashimangira ko atari ku ruhande rw'abashyigikiye ko habaho ubwisungane mu kwivuza bo mu ishyaka rye bifuza ko mu rukiko rw'ikirenga hongerwa umubare w'abacamanza b'abademokrate. Iki gitutu kije nyuma y'uko Sena yemeje Amy Coney Barrett nk'umucamanza wa gatatu Trump ashyize mu rukiko rw'ikirenga uyu akaba ari impirimbanyi ikomeye igendera ku mahame y'abarepublikani. Kwemezwa kwe kwatumye abarepublikani bagira ubwiganze mu rukiko rw'ikirenga bw'abantu 6-3 b'abademokrate. Biden yiyamamaje nk'umunyapolitiki wo kwizerwa kandi ashimangira ubushake bwo kuvugurura icyerekezo cya Amerika mu by'ibidukikije no gushimangira umubano n'ibihugu by'amahanga by'inshuti za Amerika kuva kera. Muri uyu mwaka waranzwe n'imvururu hirya no hino mu gihugu zakuruwe n'iyicwa ry'umwirabura George Floyd wiciwe n'abapolisi muri kasho y'Minneapolis. Biden yagaragaje gahunda ihamye yo guca ubusumbane bushingiye ku moko no mu bukungu n'iyo kuvugurura ibijyanye n'imanza nshinjabyaha. Nk'uwigeze kuyobora komisiyo y'ubutabera muri Sena, Biden yanasabye imbabazi ku ruhare yagize mu kwemeza itegeko mu 1994 ryo guhana ibyaha ryakajije ibihano ku bafatanywe ikiyobyabwenge cya kokayine risa nk'iryibasira birabura rikana bigirizaho nkana kurusha abazungu. Biden yiyamamaje avuga ko ashaka gushyira iherezo ku miyoborere igayitse ya Bwana Trump. Ku rubuga rwe yanditse agira ati, turi mu rugamba rwo kugira Amerika icyo yamye ari cyo. Ni igihe cyo kwibuka bo turi bo. Turi Abanyamerika batavugirwamo, bishoboye kandi iteka bahorana icyizere. Ni igihe cyo kubahana no guhana agaciro. Abafite amikoro bagakora mu nyungu za buri wese. Tukarwanya twivuye inyuma ibijyanye no gukoresha nabo ubutegetsi nk'ibyo turimo tubona ubu. Igihe kirageze ngo tuzirikane ko ibyiza biri imbere. Harageze ngo hime ku butegetsi bwubashywe ku ruhando mpuzamahanga kandi butere ishema bene gihugu. Akigera ku butegetsi ntawashidikanya ko Biden wigeze kuba vice president azasubiza Amerika mu masezerano mpuzamahanga Trump yari yarayivanyemo, nka Paris ajyanye n'imihindagurikire y'ikirere najyanye n'ikoreshwa ry'ibitwaro by'ubumara yaragamije kubuza Iran gukomeza gucura ibitwaro kirimbuzi. Mu mezi yashize Biden yijeje ko azahitamo umugore baziyamamazanya akazaba vice president batsinze amatora. Yaranabikoze ahitamo Kamala Harris wari umusenateri, umwiraburakazi ukomoka muri Aziya akaba ari nawe umwiraburakazi rukumbi uturiwe umwanya ukomeye wo guhagararira ishyaka. Niwe mwiraburakazi wa kane mu batowe ngo bahatane mu ishyaka ryabo, akaba wa gatatu mu bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu. Harris yinjiye mu mateka nk'umugore n'umwiraburakazi rukumbi by'umwihariko ugiye kuba vice president muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9665, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9470, 10170, 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ubu naho tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, aho ikibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi caraye gitanguye gusubira gukora ukuri kwamye. Naho ico kibuga congeye kugurura, leta yarashizeho ingingo zo gukinga ikiza cya virus ya corona. Tegamatwi Prosper Ntagwamiye, umuvugizi wa leta y'u Burundi, asobanura izo ngingo.
Ingingo merekeza ziyo ngingo ifashwe zitegerezwa kubahirizwa, nazo ni nk'izi zikurikira: ingenzi zinjira canke zisohoka mu Burundi zitegerezwa kwerekana ko atamugera wa coronavirus zifise mu bipimo vyagizwe mu kiringo kitarenga amasaha 72, no kuvuga iminsi 3 imbere yo gufata urugendo. Ingenzi zishitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ca Bujumbura zitegerezwa gupimwa kandi zigashigwa mu mahoteli aho zizokurikiranwa mu kiringo cy'ama saha 72. Ingenzi yose itegerezwa kwirira uburyo bwo kwipimisha no kubaho mu hoteli muri ico kiringo. Bishitse hakagira ugwaye ibonekeza mu modoka canke mu ndege, aho bari kumwe bose bategerezwa guca bapimwa ubwira kabiri, bongere barindira inyishu kugira ngo hari kugwe abo basanze atamugera bafise. Abazosanga nabo bafise uwo mugera bazoca bajanwa ubwo nyene mu kibanza bavurigwamwo cabigenewe. Umunyamahanga basanza gwaye ategerezwa kwirihira uburyo bwo kwivuza. Ingenzi zitegerezwa gufatisha amahoteli hakiri kare zikoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwashyizweho n'ishirahamwe Media Box. Kubijanye n'imbibe zimwe zimwe zo ku isi no mu mazi, hariko harashigwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kugwanya ico kiza. Igurwa ry'izo mbibe rizoba buke buke hisunzwe ingene izo nyubako n'ibyo bikoresho bizoba biriko birahera gushigwaho kandi bishobora gukora. Ingingo zizofatwa zizoza ziramenyeshwa igihe kigeze. Leta y'u Burundi iribukije ko guhangana n'ico kiza bibandanya, igasaba abo bose vyega kubikurikiranira hafi kugira ngo hagwanywe ukudebukirwa mu kwirinda ico kiza gusigaye kwibonekeza muri no minsi.
Uyu yari Prosper Ntawugwamiye umuvugizi wa Leta y'u Burundi, amajwi yiwe tukaba tuyakesha abagenzi bacu bakorera radio y'igihugu RTNB. Ubu naho nkuko nari nabemereye duca tubandaniriza kuyavugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi nyene, aho ku munsi wa gatatu w'inondwi muri Mauritania hazoca uwambaye mu mukino uzohuza ekipe y'ico gihugu n'intamba mu rugamba y'u Burundi kugira ngo u Burundi bwizere kuja mu nkino za Afrika z'umupira w'amaguru zo mu mwaka w'2021 butegerezwa gutsinda uwo mukino. Ibindi turabibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuri uno wa mbere mw'ijoro atagihindutse niho mu gwiserukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana Nouakchott muri Mauritania, aho Burundi buzokina urukino rugira gatatu mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabira igikombe cya Afrika cya 2021. Jimmy Ndayizeye, umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba, yasubiriye Olivier Niyunge ko yahawe inkino zibiri, ubwo kuwa 11 za kuno kwezi Nouakchott muri Mauritania n'ubwo kuwa 15 Bujumbura bahura n'ico gihugu nyene, amenyesha ko imyiteguro yifashe neza. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya Afrika bategezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri.
Nivyo uravye novuga yuko tutatanguye neza, twarakinye match zibiri, match ya mbere muri Centrafrique turatsindwa, match ya kabiri ngaha na Maroc iradutsinda, novuga yuko tutarata icizere. Haracasigaye inkino zine, novuga yuko tugiye gushira ingufu zose muri izi match zibiri za Mauritania. Ni match ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze, dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga kizere cyo kuba kalifiye kizoba kigarutse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose, turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi.
Mwomenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagira ibibazo byo kuba bagarutse Bujumbura mu rukino rw'igenekezo rya 15 urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kundi biheze, yamenyesheje ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'ababaherekeje mu Burundi urukino rwa Mauritania rurangiye ikibagarukana kugira babandanye kwitegura tankomanzi. Ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino nuko mu gihe u Burundi bwahora butwara abakinyi 18 muri kino gihe bazotwara abakinyi 25. Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko muri kino gihe cya COVID ari ukuhagabira, kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ndwara badafise ababasubiriza vyo hava bitera ibibazo, ari naco gituma bitwaje abakinyi benshi. Muri basketball naho umugwi wa Kern inyuma yo gutsinda New Star ku minota 72 ubandanya kugumana ikibanza cya mbere, ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino zitandatu maze gukina. Arsene Mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha abakinyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo.
Nibaza yuko ari igikorwa cy'abantu benshi batandukanye, harimo abamambure n'abandi bitanga kugira ngo abakinyi bashobore kuguma bari mobilize muri entraînement, kuko match zitegurirwa muri entraînement. Hanyuma ikindi nacyo umuntu nibaza yuko icyo twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu, kuko ni no mu bihe bya kera n'ibyo byamye biranga kera.
Muri New Star hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari bibanza bigicumbagira. Christian Shimirimana amenyereza uwo mugwi atabakinyi baracabura vyinshi.
Ikintu twabuze kanangure kuri defense, defense yacu niyari twari mawuda cyane, kuko urumva nka pivot bacu mu minota ya nyuma bakwije, kandi kenya dutwaye amadebo cyane cyane. En plus de ça kenya ifite todo réussite nini cyane ku ma mid distance na mashota 3 points. Icyo nicyo cyashane cyatumye kenya ni dutsinda.
Mu zindi nkino zabaye, Muzinga yatsinze Urunani ku minota 57:48, Dinamo itsinda Mutanga United ku minota 88:43 mu giherezi